Niteka gusubira kubana namwe muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze muri ano makuru tugiye gutangurira ku ngingo nkuru zikurikira. Abakorera mu gisata cyo gukinga ibiza basabwa gushyiraho uburyo bwoza burafasha abanyagihugu mu gihe bahuye n'ibiza akakamo bagatewe mu gihe kuri rigenekerezo rya mbere Ntwarante wari umunsi mpuzamakungu wo gukinga ibiza. Muraza kumva uko byagenze. Nayo igice cy'ibarabara ahahurira ibarabara rikuru rya gatatu ariryo benshi bita Bujumbura Rumonge hamwe n'ibarabara ryitiriwe Mutaga wa gatatu gushika n'ubu ntikirakogwa. Bahaca bavuga ko n'ubu bigikunda kubateza amasanganya bagasaba ko hokogwa. Mukanya ni muri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mwidonido ryano makuru tugiye gutangurira mu gisata cy'inyubako rusangi. Igice cy'ibarabara hahurira ibarabara rikuru benshi bita Bujumbura Rumonge ariryo barabara rikuru rya gatatu gushika n'ubu aho rihurira n'ibarabara ryitiriwe Mutaga wa gatatu muri zone ya Musaga gushika ubu ntiharakogwa. Abahakunda kubaca bafise ingendesha bavuga ko bakunda guhura n'amasanganya ndetse icyo kinogo kikanonona ingendeshwa zabo bagasaba ko hokogwa. Ni inkuru tubaza Sheila Irambona.
Agace k'ibarabara tuvuga na kari nyuma y'ishure bitiriye iseminare ntoyo yo mu Kanyosha mu mahwane y'ibarabara bitiriye Mutaga wa gatatu n'ibarabara rikuru ry'igihugu nimero zitatu. Abakoresha ayo mabarabara bakamenyesha ko kwiyunguruza uca kuri ako gahande k'ibarabara bitoroshe, bakidoga ko n'abahasanura bakoresha uburyo buke kwacasubira kubomagurika.
Twabwiye turiko turarengana tugira ingorane nyinshi kuko imodokari ziraza zikagwa mu ibyo binogo kamenagurika amapena gatoboka akabura umuntu akora iryo barabara gira iryo barabara tubone ko gyokomera
taramenaguritse nyene ari kurakati hari byusanga waguyemo.
Ikindi bidogera nuko hageze amasaha yo gutaha aho hantu hadahita neza bagasaba batware bo muri aho karere gukoresha ingufu zisumva izo bakoresha kugira aho hantu bahasanure neza.
Hariho nk'umuntu aba ari karava hariya ayagomba gukata akacabona agiye gukata yo katira ahantu hamenetse acayita mu guhagarara karindira imodoka ari pari aya wa mwanya yahagaze ngaho urumva bari karateza yambutiyaje urumva no ngaho oya haratema habambutiyaje cyo twosaba nuko buhadukorera nyine hakamera neza imodoka zikarengana nyinshi.
Mezi arenga tatu amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu baba muri ako karere.
Tubandanye nano makuru. Igihugu nako ishyiramo mpuzamakungu ONU ngo nishobora gutera igihugu c'Uburusiya mu ntambara kimaze iminsi carateye mu gihugu ca Ukraine. Uyu n'umwihezo w'umushingwamanza Jacques Bitababaje yanonosoye ibijanye n'amategeko mpuzamakungu kubwiwe ngo igisigaye nuko aho bumwumvikano hagati y'amareta kugira hatogwe umuti kuri ivyo bibazo.
Murabona haize iminsi cane cane prezida w'u Faransa n'abandi baguma mu ndege bagenda muri leta z'umwe za Amerika bagenda kuraba Putin prezida wa Russia ariko ntakivamwo kubera ingene umuryango ONU cyangwa mpuzamakungu ingene yubatse ntibazoshobora mbere no kugenda ngo bagende kugwanirayo. Kubera iki hariho iryo shyirahamwe muranzi yuko ryavutse mu 1945 hari hahejeje kuba ingwano ya kabiri y'isi yose. Abo rero bantu batsinze iyo ngwano harimo Abarusiya, harimo Abafaransa, harimo Abashinwa, harimo Abafaransa, harimo Abongereza. Bacavuga rero bati naho ibindi bihugu byoba byemeye iki kintu twebwe muri twe yagize ubihakana icyo kintu nikizobe. Icyo gituma rero amategeko yabatuma bashobora kugenda bita le resolution mu Gifaransa Uburusiya ntibubyemera. Noneho buhishije buri buzosanga harimwo uyu munsi harimwo n'Abashinwa. Abo Bashinwa rero naho batoba bagira bati uyu munsi turi kumwe n'Abarusiya bavuga bati twebwe iby'Abafaransa iby'Abongereza n'abanyamerika cyane cyane bagira bagire ntituvyemera ibizoshoboka ubureri gisigaye igisigaye nuko haba ukumvikana hagati ya mareta bavuga ati jewe nk'ubufaransa ndagiye ndidoboye singiye nkuko noba ndi kimwe kiri mu muri ONU ndagiye ndafitaniye amasezerano na Ukraine ivyo navyo twarabibonye no mu myaka yahera ibihugu imbere yuko bigenda muri izo ngwano nabo zirafise ibyo rinda kuraba bagira bati none ninagenda je nungu kikisha nokora iki ugasanga rero abantu bariko barapfa umengo boshoboye kugenda kubatabara mugabo ukarindira ukabura
iyi ngwano rero iri hagati y'igihugu cy'u Burusiya hamwe na Ukraine ngo ikaba izosiga abanyagihugu bari mu bukene ariko ku bw'uyu muhinga ngo naho izoteba izotinda irangire n'ubunyene Maître Jacques bitababaje
iyi ngwano kwiwanje izomara igihe mugabo izohera mugabo ntizohera kobera bagiye izohera kobera guko uwateye vyishakiye arafise amanyama kandi arafise intunzeye arafise uburyo kuyiheza mugabo ikigoye mu nyuma bizogenda gute nyuma bizogenda gute kobera urabona we warateye kandi arafise abasoda arafise nibigwanisho kandi aravyerekanye na bya bindi bisambura bita bomba atomike yavuze ati ni mubishira habona kugira atere ubwoba abantu muganizere ko atavyazokoresha ariko muri ibyo byose abahasiga ubuzima n'abantu basubiye mu bworo ntangere ni bene gihugu bo mu Burusiya kuko ifaranga ryabo rubro ryatamwe guta agaciro cyane gushika kuri 30% abandi nabo urumva nabo yateye bamwe barataye ingo abandi bari mu makabe hariya epfo mu nzu abandi barahunze ibyabo byarasanzaye ugacuruti none wewe kubwiwe yumva ashaka yuko asubira kuba nka kwa kera leta zikiri hamwe muri RSS ubu rero ariko aratera abantu amatera ati hariho abantu bavuga ikirusiya ururimi rwacu bajya ni bene wacu reka tubazane kandi bidashoboka ni ukuvuga rero bagiye gukena hanyuma bitera induru mu babanyi kuko urabona y'ingwano iri ngaho ego nibyo yaratembwa n'ibindi bihugu urabona nk'ubu nk'ibihugu nka Polonye biri hafi bica byakira impunzi ugasanga rero umuntu umwe arafise uburyo bwo gutera ikindi gihugu hanyuma abandi bose n'ibihugu biri hafi ukabona nabyo nyene biciye bigenda mu ngorane ariko ya ONU ikagomera ingaha atacishobora
tukiri rero kuri ibyo bijanye n'intambara zivugwa mu gihugu cha Ukraine igihugu cy'u Burusiya congo nticitaho ibijanye n'ibihano mpuzamakungu kiriko kiraronswa ahubwo co kibandanya intumbero yacu y'ibitero ndetse ngo gishike ku ntumbero yacu ariyo yo gusambura igihugu cha Ukraine ibi bikaba byashikirijwe n'umushikirangandi wo kwivuna abansi y'igihugu cy'u Burusiya inkuru ya bagenzi bacu ba Euro News tuyibaze Didi Gahimbare
mu gitondo cyo kuri wa kabiri igihugu cy'u Burusiya cyazindutse gitera ibibombe ku gisagara cya Kharkiv igisagara kigira kabiri mu gihugu cya Ukraine ivyatumye ibihugu bitari bike vya Buraya bigira icyo bivuze mu kwiyamiriza ubisha bw'iyo ntambara ibitero byo mu gatondo ko kuri wa kabiri rero bikaba byahitanye abantu bagera ku 10 bahasize ubuzima nk'uko byashikirijwe n'umugwi ujejwe gutabara igihugu cha Ukraine kikaba chatewe mpande zose uburere bwinshi bwegereye imbibe bukaba bucungerewe n'u Burusiya igisirikare cy'u Burusiya kikaba kiri mu miryango y'igisagara cha Kherson ahaba abantu 300,000 mu manuko bw'icyo gihugu fe igisagara cha Ukraine kirabangamiwe n'ibiduga byinshi bya gisirikare by'intambara ibitari bwigere biboneka ku masanamu yerekanywe n'ibigendajuru yerekana ko ibyo biduga bitonze ku mirongo bigera ku 65 km/h uvuye ku mugwa mukuru w'igisagara cya Ukraine umukuru w'igihugu cha Ukraine ati ingabo z'u Burusiya zateye ibibombe uyu munsi kuri Kharkiv bigaragara ko ari ubwicanyi bukomeye igisagara cyari gitekanye aho abantu baba hari hatekanye nta basirikare bari bariyo muri Kharkiv naho igisagara cy'umuraruko bwa Ukraine abantu baguma baza kuraba ivyononekaye kubera iyo ntambara abahitanywe niyo ntambara mu gihugu cyose mu kiringo cy'imisi 6 bakaba barenga 350 muri Berdenesk naho mu manuko bw'icyo gihugu kugera ku kiyaga cyirabura abanyagihugu baho bagerageza kwerekana inguvu bidodomba bati Berdenesk niyo Ukraine bakabibwira ingabo z'u Burusiya zicungira ku karere
nayo mu gisata cy'umutekano n'ibidukikije Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza muri byo birori rero abakorera mu gisata cyo gukinga ibiza akaba basabwe gushyiraho uburyo kugira baze barafasha abanyagihugu iyo habaye ibiza nayo umushikiranganje mu vyajeje harimo umutekano Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko abantu barenga 35,000 aribo batejejwe izabo nibiza aho hari mu mwaka urangiye wa 2021 ni hano rero duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye uno munsi nshimire mwebwe mwese mafasha kanya kuyakurikira nshimire na bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza na televizion isanganiro